Molweni. Igama lam nguSive. Namhlanje sizokwenza i-linear equations ezilula. I-linear equations zii-equations esinothi xa sizizoba sifumane umgca othe ngqo, hayi umgca ojika-jikayo. Masithi sino-5x ulingana no-20. Inoba nicinga uba ilula le nto, imani, masiqhubekekeni. Into esinayo apha kulo mbuzo wethu ngu-5 esizamphinda-phinda ngento esingayaziyo, ilingane no-20. Inoba nina niyakwazi uyenza le nto entloko, kodwa zamani ukulandela. Sinokohlula macala ngo-5, sifumane u-x ulingana no-4. Okanye singakhetha ukuphinda-phinda macala ngo-1/5, kodwa ekugqibeleni yonke loo nto yenza into enye, ngoba sizawufumana u-x ulingana no-4. Kubalulekile uba nikhumbule uba xa siguqula inani, siliguqula senze eliphi. Ngoba u-5, xa siguqula u-5, sifumana u-1/5. Ngoba u-5 xa ezimele yedwa, uyafana nokuthi 5/1. Masizameni eminye imizekelo, nizokwazi nokuba ngathi niyayibona le mithetho sizama unifundisa yona. Masithi sino-(-3) obekwe phezu ko-4, sizamphinda-phinda ngo-x. Loo nto uzawufuneke ilingane no-10 phezu ko-13. Lena noko anikwazi uyenza entloko, uzawufuneke nisebenzise le mithetho niyifundileyo. Into esinoyenza kuthatha i-coefficient ka-x. I-coefficient linani elime phambi kokwa-x. Eli nani liphinda-phinda u-x. Sizothatha iguqulo lelo nani, sizokwazi ukulisusa lo nani ecamu ko-x. Ningalibali uba asithandi ukusebenzisa eli liqhelekileyo iphawu lokuphinda-phinda, ngoba lona sithanda ukulibhidisa no-x. Ngoku masibuyele emzekeleni wethu. Xa siphinda-phinda ekhohlo ngo-(-4) phezu ko-3, sizokwenza nanjalo ekunene. Ningayilibali loo nto, ngoba lowo ngumthetho obalulekileyo ekwenzeni ii-equations. Ekhohlo sophela sishiyeka no-x. U-x wethu ulingana no-10, esizamphinda-phinda ngo-(-4), sifumane u-(-40). Phezu ko-13, esizamphinda-phinda ngo-3, asinike u-39. Siyayazi uba u-39 ungena kanye ku-40. Loo nto ithetha uba sizoshiyeka no-1 phezu ko-39. Ningalibali ukubeka i-negative yenu. Nantso ke impendulo yethu. Masijongeni uba impendulo yethu yiyo na. Sizobeka u-(-40/39) qho xa sibona u-x. Sino-(-3) esizamphinda-phinda ngo-(-40/39). Loo nto kumeba isinike impendulo ka-10/13. U-4 ungena kanye ku-4. U-4 ungena kayi-10 ku-40. Siphela sino-30 phezu ko-39. Kodwa asikagqibi. Sizokwahlula phezulu nasezantsi ngo-3. Loo nto ithetha uba sizofumana u-10 phezulu no-13 ezantsi. Nantsoke ke impendulo yethu. Niyabona efana nqwana le beba siyifumene? Masenzeni umzekelo olandelayo. Sino-(-5) phezu ko-6. Sizamphinda-phinda ngo-x. Loo nto kumeba ilingane no-(-7/8). Ndiyathemba uba niyayibhala yonke leyo ndithethayo nje bendithetha nje. Sizophinda-phinda macala ngeguqulo lika-(5/6). U-(6/5). Ekhohlo sizoshiyeka no-x qha. Ekunene sizoshiyeka no-6 no-8 esinobohlula ngo-2. No-7 esizamphinda-phinda ngo-(-3) sifumane u-21. U-4 xa simphinda-phinda ngo-5 uzasinika u-20. Nantso ke impendulo yethu yiyo leyo. Masiyijongeni uba yiyo nyani na. sino negative 5 over 6. Esiza mpinda pinda ngo negative 21 over 20. U 5 ungena kanye ku 5. Kwaye ungena kayi 4 ku 20. U 3 ungena kayi 2 ku 6. Kayi 7 ku 21. Siphela sino 7 phezulu. Sino 2 simpinda pinde ngo 4 ezantsi. Londo ethethe ba sino 7 phezu ko 8. Lo besimfuna. Enkosini.